so nyankopa dom yasan ehia bim aha eye the kingdom of asante yetimpo nyina ne se yesum asante na yasum gana na atre akowiase afana nyina se de da bia yehia nyumwe bia yehia de no nanso yasan ehia bim ye ba bisua de mene teacher kantanka ana ehia ene anwumre se de nano ye ye maamo no no ane de yesana ba beto aso ene yedi nkomo afa ubrikomfo anoche ho the kasa na meche komfo anoche ono ne ne ye ba betwetwe ne honkomo hwan ne komfo anoche e ye de no bi di asante mem e de no ye de bo asante enno ana teacher kantanka ye de na bo mpunu mpunu da nwumre ya ye de no ba betwetwe nkomo yi teacher wada ma me mo akwa ba
mejo so a ibru
na apom te semira
e ye
yo teacher kantanka ma me musai komfo anoche komfo anoche komfo anoche hwan ene komfo anoche
yo komfo anoche eye onipa bi a na owo nimdie soronko bi esan wo tumi soronko esan wo su soronko ya oboa santeman chichire oboa o santehene o se tutu a ono ode santeman bae ndi uyi komfo anoche free asanteman chichire ho a enye yi na asanteman gina ye se ya asanteman gina ya obo osandene osetutu din a ona ode asanteman ba ya mpempi ubo ni din ana konfo no chi din bata ho mumienu ene kan yi tripam ho eye oman ya friend asanteman
ni ma me facebook ya be kan chere se we de wo ye myonko brebo a ana oban me se de bonyoma e bata brebo ho
ji sa na na
yo tiyanga tanka wada mama ye musai konfo noche ya tete nipa no bisi ofi anwana bisi ofi ha nanso da bia ya na okase de osante hene be ka no enu ne wum konfo noche ehe na ofi
yo sadia wo ka no nye nro ya de enimo ba kupe se konfo noche ofi ewukugwa ewukugwa ewo ekuapem ya ewo eastern region ya ewo Ghana enrei ena ye tete wo ha no bi atworo abangumam obi akotran radio so obi akotran tv so se konfo anoche ofiri mikrum anase ofiri ha sa nsamke kano enye nwanwa ye se obi ape ade papa no de ho abo se nga konfo anoche eye ni pabone a enka obi angase ofi nkrom de se eyi ebi a onam ba bi no hu se yakum kromfo obi ato ba bi ne ma me kura mpese obeka se eyi ne ba no
se ka tanka o se no se Judas no kan yesu nsuafo no na so din to nyiro obi ambese obeka tumba Judas
se sa ne je ade boni nti obi ambe na konfo anoche de no sa ne tie nkrofo de aba so ofri nsema and so yen asantefo de yenim ne saa ne yen ntum saa nkofo de aba so fira yigbe ana anwro en asantefo de yenim ne saa ne yen ntum saa nkofo de aba se asantemamu kra no ofira asantemamu ha yen asantefo de yen ntum se ofira asantemamu ha every say yen wura one sade na ona asante bibia ne ho
ne wo
ena ye fefre ne fapem no ne ho ne wo de ono beka ena ye jitum enchere bia no sande ne no atutu ne nan ena okɔ okugwa ekuapem so okɔ akɔchia konfo anoche nkrofo
ye ne busua
ewo ne busuafo okɔ enso eje na wa wa tu no sande nya kan wo ya na wo santini ana wo a wo nya santini na wo bo o santini ni din so ana e bo konfo anoche bata ho ada na wo san dane wano ana wo wa gbene ye ontanta e ba kupe wo santini ne se me na madam fo no no me na me ko huno no ba bi e ya kwam ana wo di mechi e ba o man ya na ye fre na santimo na me ne no ba chichire santimo ndi ada na sese obisa busa ba bi ofri ofri ewukugwa
ono anu yonkono no ne ne baaye no wose aha ana mekoto nipei aha ana mene ni free baaye nti wa otenche ani nti na afide mu bokuru foforo de mano bokuru fon na se semetiti chakanta kanse a de yewura be kan no itwa bibia to nti konfo anochi ofre okugwa ya medase ya twenkomo na mamen hwe ni pa bibre bia wa abusu a wo bo me le yesunani me ni msa bia wo so wo bo abusu a foforo konfo anochi no bo abusu a pe
yo se ba hwa ye hwe ni ba bia ye si ofre no a na se e ho e ye akuapem na akuapem so enipa ho do mienu ana te ho ye guanfo ana a come for. Anna said, Chief for. They can't a can crown boana, my own from so much as a guano, a bay a can. Nasa guanfui, omono, edi, a jadier. And so a come for no be say same rim way, wimui. A binmo, edi, a jadia, or my fa omo, who say, Omo ya come for, Saint Tinese. For money, I come for better than I am fever as a henum knee. Into Uncle Friend. To a canny, a enorma socany. Na guan for no dear omon knee, a busuan busuano, a yan ye weebino. Omono were busuan dear, no mon freno, said a yan ye frenoy. And this year far, ne crow of free moon no dear, ain't me ya busuan mano. Nan so, or by enoa, or ne. O sandeyene o setu o sandeyene o pemsuo e be chichire santeman samre no wo ya bia wo kan ho me chichire santeman wo ya sandini ndi o sandini enye obi a wo kan santitwi kasa ete asante region nye wo na wo sandini wo ya bia wo fa wo hu 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 so wo sandini na wo ye enoma epaja santeman ehu sandeyene se uura no no ehu sikadwa se no ne bo ye ho ban no e kan ye bomu no wo santini na wo hene atwe afra pomponzio original santini nim e so a kire no e ka se se ni se ni se wo fra me anopa wiya ene anwumre na maama beton tam kese me to wo santini wo tam kese eni pe wonye da bi se obi aye se ya na wo be yin afra santim
obe ya santim prekope
eno no ne santi emra one opemso ochichiri santim awie ye no opemso e ma no kuro se onko diso hene ya ye aguna
asanti aguna
aguna enti e ho ena komfa no chidi o hene aguna hene komfa no chidi aguna hene no aguna no eye asenefo endi okomfa no che asenni
second tanka medo asen se udi adishia yesu ya chi ewo the kingdom of asantia me kai wo se ye won nema bebre ana ye de emawo na mamen fan se wa dwumu se dwuma ye di nyinan ye wo the kingdom of asante tv eno eye ye youtube account so pese hu nema nyina wo de no an se wo type the kingdom of asante tv ewo youtube a ye wo honom de me pese o ye mamen se wo ko honom a wo like page no na wa share ana se wa subscribe na wa share afi na do comment e bia de ye kan eh wa sim bibisa wo ho a na wo de aba ye be yi wa no eno dan chen so a ukọ Facebook ho no ma the kingdom of asante ba cho mo share nso wa ha mame nso ye na ewu mu no ni se Facebook no eye the kingdom of asante ana YouTube no ye the kingdom of asante tv ni mi enu se ukọ ho no ma ni aye ye nyina e wo ho no eye den ya ube hu e wo honom na wo sua bi na wo nya bi e de aye de wo pese wo de ye se wo sua de se wo university se wo hene ye wi amema teacher kantanka de ne number to de bise nipa bebre na frere ka se wo ye teacher number ye teacher number teacher wadama na che se iwa konfa no che wo wa be sua wa twim pompon sua sua ya kire sante hene ani to ye sante ni prekope
yo ne ne penso no na pompon sua mai ne penso na ade a omo di sae ne frena hweba ya afna no abia ne frena hweba hweba na chi osande yene opukuare okata chi ono ne penso na komfa no chi kro no a bo ano a ade mpombo nsu afna no bai ndi mbumbunzu afra no gomfo no chi na ye na nso na chi ansa na nyemfodi saye
makacho se udi ye chi obishu ade mejidi se ase we ayesumasem na nyesumasem se ehun ye ka na mum mejidi se nye na onte se so hini bi esua hini bi esua gomfo no chi eye mpumpunzu wo okatachi opoku are penso na mum ono ko ye nye no ni sai e chire sante hini osetu Check and come with you.
Yo, Ntino, Ogomfonachi, a santini, requape, a sign free, O Kuga, a hoye, a grapem. Ah, a fan wow free no, a freno, guan. Now guan on so if you gonjam. Ya, besinde, and all cassay. Say guan for cassa, gonja 40. Gonja for cassa, guan for 40.
This is a say, second time, I say, a few young shay, you know, you susan in your tea, be say, confronted your body, you can hoa, a notch come for. Tia, what am I, second time away? Near ma wo ye ya, na e wangwa. My dear,
you can't see a can't, and no ma confronted ye ya. Didn't mean Kikanina, or ye be on a croom. A ho, or ye will worry. Na wade nenai ena isi buoso ejucha ntukuro no ena wade ye waware mene wukase edasu wo akugwa ho a okwa ombe ya kire wo ye ka asante semu no ma kase ya oye nyina oye na asante na sede okase odua bodi a otwa no ha no odua akwadu ewo antoa ya Wohim fie bebrebe kodu no ho a yato ban afa ho na yentwa kodu no die nananom jididin se kodu no bre na se oba akra wo na wo no mo yade na oti kodu no bi mane dia a wo no mo ayemre
enika
krobi ewo yanim yane ayebonwre ya ye kente wo hoyi na maami bi akwafu mu aba wa wabubu jasono konfo no chishia maame no eno yi jare mi nu ode ba ku si ho na ye okro ya ewuo enyane ebe ye dua kese
dua okro na maame twade
be ha de ba be soja no konfo no chi di si form no enyine be ye okro kese eno se yi dua no ba ku di si ho dua no di si ho no ebe je ban efa okro no ho e ma okro no ko shee duane mfimfi e ma we nsu ye du tanke se e de bo sa we no ho bai na ya wada e na odu asa e duane ti na frɛ okro ya wo duane ye nyina ye be hu yi
e obo mi re
ene die okwa e christopher se e ya bosom sam nti wo ma pagyatum ahye no
ene ye ne
nti eni ho
ene ye ne
na no nso e ka niam a wo ye ye no bi ho okɔ Central Hospital, a friend G. Ya. And there, a diatono, Confanochi Hospital, no. O dear, second. Ya, bro, fumo, ya kind of sword. Oh. Na, sa sword, no, o dear, no, form honor. A ye, a normal, and one was MP. And I say, and Crofua, one more ding, a woe, ya say. Biaba se so omo bomoden se nka ombetu sasika omo ntimi antu ibin mu kura jidie ne se ye de grade akra apempem no se be ya nka betu enzo ntu ya eda so esi ho enne me ne wo kase agi ye si dan afa ho agi e ban afa ho na eye konvanochi ene ye ba bia ne ye wo bia ben ye bia ya nananom egun sa wo ho anana nanom ko ho ko bompae e ho ai adane ayi
yenka sa sone yeso
sone ba bia
egun sa
egun sa nananom ko eda nabi nabi om ko ko yesa nene o kase nyina eko so e wo ji anase konvanochi teaching hospital ne ho no wan fancy ho ka odisi ho no kan se debi 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 ehobeye ayaresabia
nkomo seto hono
wankase ehobeye hospital mm. Well na komfo anachi menyini se na kamrofo
mm.
Hospital na ye brofo
mm.
Ose ho beye ayaresabia ayaresabia kro de ya nchire ampani ampa ho abeye ayaresabia uko feyi ase a besimbisi ho ya eno nso yato fasio afa ho saa besa no ye ne ya mehu no nanso firi nanana mo pae so firi mra besa no besi ho no ya kato ho se komfa no che ono o wie besa no tintasio to fom ene fifiri ye ya besi ne nyina besa no timi so eso a efa ye besa fufuo efa e besa kokko eno oh. Noma oye no bi oko ne kase mu pa de ono okomye na eskedwa firi soro e bae ade kase pa oye ma santeman okom e bom pa ye chire nyankopon ma nyankopon de eskedwa firi soro e be si ne obaye santehene samre no ne naso ma oka se wa eskedwa no beba be si naso no una santeman nyina una baye hene kuna santeni mfunyina behu se oni omura ampa ebesi osandene osetutu opemso naso ya skedwa na aka santema bomu besi ne ya nyemfo ewo sandema munyina hu se womura ne santene ono sandene nso so waka me ate se ono nso ni wura eni skedwa na jeso sandene mpo ewo wura adia komfo edidom santemanu ibini
obusia makacho sese udi ha echia obusia ne ma bebre minim se yeden ya mo amuhwe mu ibi musmunim ya mie bia komfo anoche eya nwade bi ye ntimi kan nyina bu ni beka se off head ntini se wohu bibi se ya na so so nim ba bia oye ne ma bia na so wasende na ye nyina ye sua di bi se ye wahanom se ye sua de minim se ukọ agunampatem ho ukọ jama se fem ho e de udam so kwa yesi ba bi mpo wode mpaboa efuru be ye kan se onyinanom odua be wode mo hwe de mo so munim na nwade a oyee ya ye nyina di suade no na mode aba na ye de bi suade ene ye di nkomo afa komfo anoche obi komfo anoche ho emoa wode eboa ba ba boa asanteman de ma oyee be ti kan kan na wanu gwa so so
yebakaya na amae mae mae ni nkuru a enemre ye hu no santememmo na de bembe kumase ni nyina beye kwansini be se aduanan etwa kumase hu hia ni nyina no na omohye denkyirase
mhm
oman bi a friend denkyira ntina asante ewo nkuaso mu saa mre no na asante mae enzo nkuru no a ye kan ye no ne beye asante ndiye befa ni se na asante ehye nkwasom okomfo anoche ena oye anyanguma de e ma asante ni denkyira kokonye denkyira no a na obia ntime ne no nkon asante edi no so enkonye ndi asante maemu a yete no kura efa e denkyira e denkyira fo wo mu ahinkuro ya efra na bankese so no na wa nya nkwanta ufira nya nkwanta de kwa jakobu no ɛhɔ ɛna na dɛnkyira ahenkuro wɔ
ɛkwakwa yi aso
ai nti yi hu sɛ asante asase yɛte so no kora ɛfa na yɛ dɛnkyira ɛyɛ kɔkoɔyɛ ɔkomfoɔ mpaebɔ a ɔbɔ kyerɛ nyankopɔn ɛne ɔpemsoɔ mmɔdenbɔ a ɔbɔɔyɛ ne nananom amanhene ne abrɛmpɔn
ahofa ma a wɔ mu
ebinom koraa de wɔm ho bɔ afɔdeɛ okomfo no chikuru ya na o kire kwanya yemfa so yembo anyembo no bi mfe ya homa afode ne ni nkunim e okunum ema ebodin se twebo akodua yembo odikopim ofrije so ojeso hene no no mampon wa hene ntio asanso kofo adumakase kase san kofo e di omo nkwa eto ho ema akomfo e de wo moye nyankoma de eje santemasi ho In the night, just say, you're welcome for no chidin, as I'm the memo dear. Nice to say, sorry.
Teacher, what am I? You're the brand of your and I didn't come on with see her say. Now, Sunday, Uncle Pond, the Adam Domey, now you say, she'll be racing ya. Would you be before am I? Yea, Colonel. Some proud. In Tia make a sign, they say, you can't be brave. Who's a song on one day? I'm not comforting you in the booty, say, see, a ball like there, and I see a fancy air bush.
Yo, a fan baby. Grophobi, the omo who say, a abosom dear. Grophobi fee a GDN is a wound yabium. Nan so, a dear old wow, binny bean as a bomb by, will be a better. Emrebi, ubi a ye and cardum, a sea, confanochi, I asabia ho, ubiura, I asabia ho. Emma, ubi cause, sad no ayano. Aya bo som sin do ko bu ne sa e firi ho e kire na o mo san ade na e wo ho no e wo ho se enkrofo ni bi wo na wo se nka hu ya nka broni emfa dom emfiri wiase mia emma se wo ba ba je ko ti o ade na wo ti o man mu a wo se e hu ya no obi akofa soja fo firi English Bruni Krum, Afa Bia Fri India, Afa Bia Fri Jamaica, Afa Bia Fri Nigeria, Afa Bia Fri Mali. Hausa fua uhu omu aha nyinaano, omu nananmu eba bekoin, se eba ya yensa beka skedwa na ma Bruni dia ko. Na ejiri se enya de ehia, ngo Bruni eba ba bekun, ame yakum na sojafo. And the idea would be obini be dear, oo bea, as a bomb by.
Obsha, a dear, oo be no bini bea, and so bomb by. Be a yat the same, ah, the bea, a day, a bro, or the kingdom of a santi TV. Bacacho says, Semine, teacher can thank you, she say, ya, then ya, wish you be. We get the sender, wish you be. Teacher, madam, but I say,
yes, madam,
you are sick. I was for said a medical country or no Kingdom of Asante TV, and I said the Kingdom of Asante or Facebook. Every beer, a DBB for ever brown. I mean, himself also cost you dear cheer. Wish you idea. I can't dare by a man coach. I can thank a beer, the party beside a teacher crying, a number one, and a number what teacher. Wow, number.
Yo,
kind, Naya, my friend.
No number, dear. Any 055333. Triple three and just a three means. Eight and a four, you know, 445. Number near 055 333 8445.
Obsha mami timu mamo 055 333 8445. Tisha kantankano number. Every bia mo pese mo frani bia se wo hwe na bi bi chire wa dwen na pese oni ni din komo a wo de ofren mi sro e ya ma mo frani na dwo wo yul mai mo ma no nda o mu se teacher tun ho se wo se wo bo asantsem de den sro de ofren na e free time ana no pa be na ya ko pe no mrebe no so ha sa bre no de ofren no a wo se 12 o'clock satam no ofren na
dwo nya
no sa wo se anajo 12 abushia fo aha ane din kuma kwiki ni nyina bisi bidin edikofi kakare meda maboafo ase meda kwadwobo akwasho adankwa umu mbo ma ese adwuma nyina meda umu nyina ase eye radipa na ofese ne ibesa ne shebi.